be drew prevention kwan e be fa so a e be tumi e si anu kwan na eno no kwan ahodo ben na e se e ye me a minim senior stroke far ba tie me fa so a be tumi abo me ho ban ma me nkonkonya yade we bi
yo beda si bebre ba ma me fa kwanye so enchia lucky heba adwumayɛfoɔ nyinaa na menkyia ɛyɛ me papa nobo junior professor dr yeboa baabi biara anumere ɔwɔ no nyame ɛnka no ho na ɔnhyɛ ne den agya ɛyɛ last week yɛka nneɔma baako mmienu mmiɛnsa bi ho asɛm ɛfa stroke yi ho yɛka biribi ɛfa types a yɛwɔ ɛna stroke nankasa no mpo ɛyɛ dɛn ɛna yɛsan ka biribi ɛfa signs and symptoms ɛne causes na types no yɛgyina ahodoɔ mmiɛnsa ɛso ɛyɛ ischemic stroke ɛne hemorrhagic stroke ɛne trans ischemic stroke no or trans ischemic attack ɛyɛ saa ahodoɔ mmiɛnsa yi so na yɛgyina yɛ a yɛka ho nsɛm na ɛndɛ nso yɛhwɛ ɛyɛ preventions ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛsi stroke ho kwan krampo a yɛnkonya bi na yɛhwɛ saa ahodoɔ mmiɛnsa a yɛka ho asɛm yi a ne nyinaa ne preventions ɛyɛ adeɛ baako na preventions deɛ di kan ɛyɛ sɛ yɛbɛgyae smoking because you smoke here normally no enye nsunsuansoɔ ɛwɔ akoma no so ɛna sɛ akoma no nso ɛkɔnya ɔhaw a anaasɛ yɛfrɛ ne heart attack na ɛtumi ɛde stroke ɛbɛgya ne pedua no nti ɛwɔ sɛ yɛ make sure sɛ aberɛ biara no wohu sɛ obi kora mpo ɛsmoke either wee either cigarettes or any of the smoking apparatus and as a nneɔma a yɛwɔ no ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ ɛbɛtwe yɛn ho ɛfiri ho na nkɔma yɛ akoma yadeɛ biara ɛna ɛtɔ so mmienu nso ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛ make sure alcohol a yɛnom nso yɛbɛte so you have to consume it in moderate or we prevent ourselves from drinking alcohol at all. Yes. Eja se ensa kakra ewo ni pedue no mu a eye mpenimfo kakra no eboa wo.
Eye ensa ya.
Ensa no. Because aduane a ye di ni nyina no ensa kakra ewo mu. Enu nti se ye pese ye therapy bi ude kenke eye maske ya ude ohunu si wo manfa bibia sugar bibia engum face for 3 days wono ma ebe sin se wono ma petition yes
you want mo no man san betumi aye say experiment no
enye obi a no betumi anom
ah okay
yes enye obi a no betumi anom
okay
enti ensa no kakra e wo ni pedue ni mu a eye but yen e bibifo no se ka se ye ni kakra na aye ma na bro so enti anka be ye ye di a anka ye nja he kra
okay
my normal son eye din bebrebe anka eno no ebe bo anyi nipedua no papa 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 because onu me nsa din bebre ya eno nso ekogya nsunsuanso foforo ewa akoma no so dakro sene se ukunya heart attack na eno nso e de ohaw foforo e de abrew eye stroke ya ye kan wansem ya e na ye wo ade bi nso ye fre no regular exercise or we have to keep our weight down eye obi a oso dudu obi a no e wo nsunsuanso se obetimi anya stroke me ka me nka se obi oso bia beti benya stroke nanso se wan hwe wana mo tuo mu yi a obetimi anya stroke ene ne sen se ye ye nipa 50 anase 100 ejina baby a omo ya akesefo obe check no ne nipa 90 e wo cholesterol
okay
because osun ni nti ontimi enye exercise regular nti se cholesterol no akosoro no e ma blood ni inflow ye nti wo blood ni betimi akloti at any time na ekuja nsunsuanso awa adwen no so se emuja no nso entimi ankwa adwen no ho ma nti ni baby kopai pe na di stroke yi e de abrew nti wo se make sure se abre bia no ye beye exercise more na ama ye weight no akofom kakra aman ɛna yɛsan so ɛwɔ biribi a ɛwɔ sɛ yɛ make sure so all the time you go in for check up that's regular check up because sɛ wowɔ me bra kan bibi efa sugar test ayeye any the cholesterol test ayeye se wo wo sa enyoma nyina e wo nipadue ni mu na se wo nnim wanko ankoye regular check up a uhu
okay
se wo sugar cramp akosoro
koso
uhu se wo cholesterol cramp akosoro nti wo sa brebia no yetimi ekọ check up anka wo ko amanone a every 3 months bia no mi omo ko check up e ko hwe ni pedue mu hu se e bia o sugar cramp e ko soro e bia we kra e ko soro but eno no e ye free na yen ye bi
be mu ha ye free
enye free
nedin
eno nti e wo se obi a bo modin se odidi a obepe bibi kakra to nchen na nka ayiro su bia bo sumi miense bia no obekọ lab na wakọ check o cholesterol wa check o bp wa check your sugar level no because how new ma me say e ka bo mu a ensunsu anso ka si a de brew e ye stroke because cholesterol no was ra e be dum re bi won sabe start a you titriti the same thing and your sugar level no cholesterol so asa na de be brew and as your pressure no so cholesterol no so e de sansunsu anso e be brew and you mu bi wo ho a ye nko check up and as your check up nso no hu bi biara make sure so be ma o doctor ehu se wo ko hwehwemu no sei e na wo huye ama wo hu okwan odo fa so e bebo enye eduro bia na wo sori a wo se wo no se wo ko check up no hu se wo nsu e wo forma doctor na be kire wo se sadie we e na wo ye e bebo ma wo nsu level no abasoro se wo sugar level e wo soro a sei na wo ye e bebo ma wo sugar level no abasoro abaform nti ye make sure se abre bia no ye be keep on say ye be call regular check up na ye hunye ni pedua na nkasa e wo ho no nsunsu anso adachi e de be brain e na ni pedua na ho odin moja awon odin ni nsu awon odin ama yatimi enyi ache
okay.